ɛne ɔmɔbi so yɛma no ɛne wɔkɔ koraaɛne yɛwa wasɛboatena
hɔ ɛti kakra mfɛ sɛ meka kya dɔfoɔ no sɛ koko president aduro no deɛ adu twam ɛyɛ kama sika sɛ na ade bɛtɔ a wo su ma wo yerɛ gya wɔ a ma wo dɔfo akɔ sika ne yɛsɛe sɛ somanti kɔa na wobɛsoa ana wobɛnya sika na ade bɛtɔ adu na wobɛyɛ na wobɛyɛ ahoɔden na woatumi apoma ɔyɛ a ɛfa
nniaaduro no gu hɔi
I don't know who you are.